go tshwere gape Mmelaellwa yo mongwe mme o fitlhetswe ka tlhobolo ya 9mm o lebaganwe ke ditatofatso tsa go tshola ditlhobolo tseo di seng ka fa molaong le dithuthupi.
Further investigation led to his place of residence where a search was conducted and the following recovered: 4 assault rifles, 5 pistols including the one found in his possession, rifle and pistol magazines, more than 1,000 ammunitions, Channel Germans, G4S and SAPS bulletproof vest and uniform.
Mapodisa na khorogela setlhopha sa babelaelwa ba ka nna 25 ka Mantaha. Gone ga thuntsanwa mme ba le robedi ba ne ba bolawa fa ba le 10 ba ne ba tshwarwa. Go begwa fa setlhopha seo se ne se le mo motlhaleng wa go tshwara dijanaga tseo di tsamaisang madi po.
The net is closing gradually soon. So it's up to all the criminals in Gauteng to make a decision. Either they stop what they are doing or we force them to stop.
Mawela o supile tlhoba boroko e le uniform ya sepodisi eo e fitlhetsweng gareng ga tse dingwe. O tlhalositse fa maemo a mapodisi ao a neng a thunsiwa a tokafala. Go le jalo babelaelwa ba le 10 bao ba tshwerweng ka Mantaha ba tlhageletse kwa kgotlatshekelo ya magistrata ya Johannesburg maobane. Ba lebanwe ke ditatofatso tsa polao, maiteko a polao, go tshola dibitsa tse di seng ka fa molaong, ditlhobolo le dijanaga tseo di tserweng ka dikgoka. Molemo one motho SABC News, Pretoria.